afya.
Yes.
Wakenya pata matibabu bora.
Yes.
Wagonjwa watibiwa kwa urahisi.
Yes.
Na watoto kuzaliwa kwa maternity.
Yes.
It's a super cover wululu. Mashinani na mjini Kenya yote wululu.
Uwe mkulima ama lawyer.
Magonjwa uja ghafla mimi nimekusho.
It's a super cover wululu.
Kutuja gafla mingi mekushua.